Kei te toro atu, te ope kātua o Aotearoa, I tō rātou ringata whai ki ngā taiohi whakarairai o te matau a Māui. E ai ki ngā rangatira o te ope kātua, kua tai atu etahi o ngā tauā no te matau a Māui tonu, ki te whakakanohi I tēnei kaupapa whakahirehira a rātou. Anaira a Aroha Treacher.
E te kaumaiwa ngā tau o ēnei kōhine, kā tahi anō rāua I uru atu ki te ope tauā o Aotearoa.
I got the acceptance this year. He gave me a call and said that you've passed your testing and you're going to be leaving on the 16th of July 2021. And I was just stoked.
I am one of nine. I'm the third youngest and the first one to join the Defence Force.
No pāhara keke a dream o tira no marainui a Charlie. Ko ara wa whai, ko te whaka awe awe I te hunga rangatahi.
Anyone can do it if you put your mind to it and just like stick to it. That's what I did and here I am.
No marainui hoki te rangatira nei, nāna tēnei kaupapa I whakarite, kia tautoko I ngā rangatahi I taka ki te hē, kia kaua e aro ki ngā kēnge me te kore mahi.
And I see that the challenges are actually trying to provide our youth something to aspire to. There's a pathway for them, helping them find their purpose, helping them find their passion.
So although I am in a uniform, this is not about getting more people into uniform. If that does happen as a byproduct of this, then kei te pai.
Ko tā Anderson, maha ngā tāngata e whai tūranga ana ki te ope kātua. He te kaumāwaru ōrau o te ope kātua o nāianei, he Māori.
So the interest is still high. We're still receiving about 15,000 applicants a year for about 1,500 positions. And so we've definitely got the numbers that we need to work with, but it's about getting them in the right positions in the NZDF.
I still can't believe it. Like, when I put this uniform on, I'm like, walk with pride and like, know that I've like done a good job.
Ko te mana ko ia, hei tauira te tokorua nei mā ngā uri no ō rāua kāinga. Aroha Treacher, te karere.